radio imunzu ijwi ry'ibiyaga binini.
Tuti bagenzi namwe bakunzi ba radio inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu makuru yo kuri radio yanyu inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini yo kuri uyu wa 2024 mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 je mwumva kuri micro ndi Angelise Mahoro ingenieur wa kamfitiye Dieudonne niwe ariko aradufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atagira akanenge. Aya makuru yatunganijwe na Semutungwa Yoronimu. Ingingo nkuru nkuru ziyagize nizi zikurikira. Mu Burundi abapatiri ba Ekleziya Gatulika batanguye kujya umutima amenyo bakiyamiriza amabi abitwa ngo nabungere birirwa baragirira intama bitwa ko bajejwe. Ikindi naco ngo abarundi gushika ubu ntibaratahura ingene Evariste Ndayishimiye agiye kubakura mu bukene kubera ubutare ngo aheruka kuvumbura imurehe muri Kirundo. Evariste Ndayishimiye yatoye akaryo ko kuba arasamaza abarundi abizeza ko bagiye gukira. Abandi bati naho bwobayo Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe bokuzuza imifuko yabo uko bahora nta rukiza abarundi baharonkera. Hagataho igitoro kibandanya kibura ikibonetse bakagitanga kuri mpunzi. Abanyakongo nabo ishavu riraniga ku gitoro cabo abapolisi bo mu Gatumba bafashe. Muri Kongo naho iz'ibiganiro bivugwa na Mayobera. Amakuru menshi yemeza ko Tshisekedi yateze akagondozwa akarungika intumwa kuganira na M23 muri Uganda. Ariko umuvugizi wa leta ya Kongo akabihakana. Gataho abasirikare ba Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye na SADC na FDLR na Zawazalendo babandanya basotora ingabo za M23 kandi bitwa ngo bari mu mwanya w'agahengwe kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turasubiriye kubaramutsa kaze mwidonido rya makuru ya radio inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini mugira mushikirizwe na jewe Angelise Mahoro. Mugihe mu Burundi ubukene bw'itoro n'ubu taratoregwa inyishu, Evariste Ndayishimiye yabwiye abarundi ko bagiye gukira Burundi kubera ubutare yavumbuye imurehe muri Kirundo. Ariko ngo abarundi ntaco bokwizera kuri ubwo butare bwiwe ngo n'ugusamaza abarundi gusa. Hagataho abafatiri ba Ekleziya Gatulika bamaze iminsi biyamiriza uburyarya bw'abiyita ngo ndongozi nabo arabungere babi batitaho intama Imana yabaragije. Mwiwezo uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini mushikirizwa na mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha.
Nta n'umwe atazi aho bukene bugejeje abarundi kubura igitoro bituma ibintu byose biduga ibiciro uhere ku giciro cyo kwiyunguruza ukaja ku biciro by'ivyankenerwa byose mu buzima bw'abantu. Aho nituvuze aho umuntu agwara akabona ingene ashika kwa muganga, ingene mu kazi ka leta abantu bacegwa canke bagasiba n'ibindi. Abarundi baratevye batora ingene baje gukirondera mu gihugu kibanyu ca Kongo. Ubwa mbere Kongo yaratevye irababuza ariko iri kubita gashi irabareka bakaja gukiza nuko bashaka. Munyuma hugo abanyakongo bonyene nibo bahavuye bafata ingingo yo gishora mu Burundi mu mabido, ariko naho nyene birangira abapolisi bo mu Gatumba bafashe amabido menshi yuzuye ibitoro y'abadandaza bato bato bo muri Kongo. Izi banyakongo bayifashe nko kubahohotera kuko ubwo rudandazwa bari bamaze iminsi barukora atankumanzi. Uyu munsi ikibodo c'ibitoro kiracari nka gishasha kuko iyo kibonetse ni kamwe nabo mama gakora kugira umuntu ashobore kukirunga. Umusenyede ifite dakomeye avuga ari kijana arashobora gutegeka abo bagiha abandi bagataha gutyo kandi batonze umurongo umunsi wose ngo barashikirwa. Ibi rero abarundi baratanguye kubimenyera bakabifata nk'ubuzima busanzwe kuko atakundi bari bugire. Abitwa ngo nabategetsi bobo ntacyo bakibivuga ko bamwe bamwe nabo nyene bayibaza ingene vyogenda ngo ico kibazo gitore inyishu bakabura. Mweka noneho Evariste Ndayishimiye ngo yarayabatoreye umuti burundu ngo butari yavumbuye imurehe muri Kirundo ngo bugiye kumara ubukene abarundi n'uburundi imyaka n'imyaka. Aya n'amajambo Evariste Ndayishimiye aravuga ingene ubwo butare bungana n'amafaranga buzovamwo atavyigwa na bimwe bibanje gukogwa. Nacho gituma abahinga muri byo kuyemba ubutare bemeza ko uwo mugabo atari mukuri ko ari amayeri yiwe yo gusamaza abarundi bamerewe nabi ngo bagire umwizero ko bagiye gutunga birengeje urugero. Evariste Ndayishimiye yagiriza abakoloni ko aribo bakuyeyo ubwo butare ubusigaye basiga babunyegeje, ariko ababizi bavuga ko ubwo butare bwamye bwiyembwa n'abakorera CNDD FTD ariko amahera yose ntaje mu higa ca leta mugabo akaja mu ifuko yakagwi k'abatware bari kurushi. Ni naco gituma abo bantu usanga batunze kurusha leta gushika naho bayubakira amazu ageretse yo gukoreramwo. Uvugwa ni wahoze ari umushikiranganji w'ubutare n'agataka Komme Manirakiza. Abandi batwara amahera hanze kugura amazu za Dubai n'ahandi, ayandi bakayahamba mu mazu abarundi bishwe n'inzara. Ibi byose bibizuba ryaka abarundi babona bakanuma. Ego birumvikana ko batinya kwicwa, kunyuruzwa bakabura igwirengero, kwangazwa n'ibindi. Ariko ni ukwicwa n'ubwoba n'inzara, intunu n'agahinda si urupfu rworoshe. Ufu yavuze atuma abasigaye bashobora gukira. Uyu munsi kidasanzwe ni ukumva abasaserdoti ba Katolika basigaye badya umutima amenyo bakavuga batarya umunwa ko mu Burundi abitwa ngo nabongere b'intama aribo bariko barazicuna ufuni na buhoro. Ntibite ibibazo byazo, ahubwo bakaguma bemeza ko byose bimeze neza mu gihe intama bitwa ko bajejwe zirigwa zicwa n'inyota n'inzara. Ntibatinya kuvuga bishimikije ijambo ry'Imana ko abo bongere babi kw'Imana izo batikiza maze igaha intama zayo abongere beza bazitaho. Abasenguzi bazi nyene Ekereziya Katolika isanzwe ikora n'ubutegetsi baremeza ko iyo nyifoto y'abapadiri atari ikintu gisanzwe. Ibyo bavuga nibyo bumva mu banyagihugu benshi basengera muri Katolika, muri abo harimo n'abitwa ngo n'abategetsi bavuga ari kwijyana muri CNDD FTD. Ibi bivuga ko muri CNDD FTD nabo nyene bariko barabona ko Evariste Ndayishimiye ariko arabajyana mu manga. Nico gituma kubona abapadiri batimba bakavugira ku mugaragaro gutya ibyo ubutegetsi bubi buriko barakorera abarundi byerekana ko ubwo butegetsi busa n'ubutagifise aho bushinze imizi ni kabiri na rimwe bugasenyuka. Ariko ikibazo kigaruka nice kumenya igisubirira ubwo butegetsi ko muri CNDD FTD atamuzima n'umwe arimwo. Bose nyene baramaze kwinjirwa n'umugira w'amacakubiri y'amoko n'imigambwe, baramaze kuzura umwuka mubi w'ubwicanyi n'ubusuma ntarukiza abarundi n'uburundi tworonka hatagiye ku butegetsi amaraso mashasha atarandura. Abahinga mu by'intwaro bemeza ko kugira uburundi busubire ku murongo w'ibindi bihugu bukwiye kubohozwa umuheto, atari ibyo naho abarundi bakaronka akaryo keza ko kwicarana atawutera ubwo bundi bakumvikana kuwo batwara wundi agifise amaboko atagira amaraso n'ubusuma nk'abasendid FTD ngo ntamvura idahita tubitega amaso.
Arakoze mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha. Avugwa muri Kongo uyu munsi ningwano zibandanya mu gihe zitwa ko bari mu gahengwe kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kidasanzwe ningene abenshi bemeza ko ibiganiro bikaze byahuje intumwa za Tshisekedi na M23 muri Uganda mu minsi iheze, ariko Tshisekedi agatuma umuvugizi wa leta yiwe guhakana ko ta biganiro byigeze biba, ko Tshisekedi atoganira nabo yita abagira iterabwoba. Reka ngo na vya biganiro vya Rwanda vyo babigiye gusubira kuba kwa 30 mukakaro 2024. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha.
Abakurikirana ibiriko bibera mu buseruko bwa Kongo barazi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye ko haba agahengwe k'intambara muri Kongo kugira abagira neza biteye impunzi zimerewe nabi aho zegeranirijwe mu makambi yazigenewe. Ku gahengwe kategeze gutangura kwigenekereza rya 5 mukakaro 2024 kagahera kwigenekereza rya 19 mukakaro 2024. Muri uyu mwanya wose aho gahengwe n'ikigeze gakurikizwa, ahubwo ngo kabaye akajyo keza ku basirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya bose kwitegurira intambara nshasha bategerezwa gushora ku ngabo za M23. Indege zagumye ziseha ibigwanisho bikomakomeye n'amasase zirunze Goma. Tshisekedi nayo Evariste Ndayishimiye baronse akanya ko kurungika ku kibuga cy'intambara abasirikare benshi. Ni muri ico gihe nyene Evariste Ndayishimiye yarungitse muri Kongo abandi basirikare bashasha bashika mapato ya biri yose tafoke ya 14 na 15 zatangwe kwinjira muri Kongo ziciye kujya gatandatu ya Buganda kuva kwa 11 mu kakaro 2024 uyu munsi Evariste Ndayishimiye afise muri Kongo mapato ya 13 yose muri ico gihe cagahengo nyene abasirikare bacisekeje Evariste Ndayishimiye n'interamwe za FDLR na SADC na Wazalendo na MONUSCO nibase bakoje gusotora ingabo ze M23 kugira bace batangaza ko arizo zaho nyanze akugahengwe ariko ko bagiye gusotora izo ngabo za M23 mu turere zisanzwe ngo ntibasubira inyuma bakwiye kuko ngo basanga babiteguriye bikwiye inyuma y'akugahengwe ka mbere katubahirijwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaci zisaba agahengwe ka kabiri kategezwe gutangura kwa 19 mu kakaro 2024 kuva ka mbere gaheze uyu munsi bitwa ngo bari mu gahengwe ka kabiri ariko nako nyene ngo ntibariko barakubahiriza kuko none munsi ingabo za Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye na SADC zibandanya zikura ibigwanisho bikaze za Kavumu muri Bukavu zibijana Goma kugira babandanye intambara abasirikare babandanya bagwizwa ku rubuga rw'intambara ngo bashika amajana 8 bari mu ngabo zidasanzwe za Congo baheruka gushika i Goma bavuye Kinshasa amakuru ava Goma avuga ko baciye barungikwa bamwe muri Sake abandi mu Bambiro abandi bagoma mu gisagara ca Goma gisagara ca Goma hamwe na Butembo hamaze imisi ubwoba bwinshi batinya ko M23 jo barakwatera nico gituma muri Butembo naho nyene harungiswe muri iyi minsi y'agahengwe abasirikare benshi n'ibigwanisho bikomakomeye kugira batangira ingabo za M23 ngo bagiye gutangirira ingabo za M23 muri Rubero aha akaba ariho amaze imisi habera intambara zikaze reka no muri Kibumba na Kanyabayonga abasirikare bari Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi bamaze imisi bagerageza gutera ingabo za M23 ariko bagasanga babiteguriye bakabasubiza iyo baje bava muri ico gihe cyose intambara zariko zibandanya kandi bitwa ngo bari mu gahengwe havuga ko hari ko arabera ibiganiro muri Uganda byahuza intumwa za Tshisekedi na AFC M23 umuntu yakwibaza ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye aho gahengwe zo zashize igitutu kuri Tshisekedi akemera kuja kuganira na AFC M23 abasibutse ko bamye iminsi yose basaba kigodo cyabo cyoterwa inyishyu biciye mu biganiro ariko Tshisekedi nayo Evariste Ndayishimiye bakaguma badadaza kandi bazi neza ko intambara atayo bashoboye ariko rero sinzi ko ari Evariste Ndayishimiye yaba yarahanuye Tshisekedi nawe uzi ko ari Tshisekedi yikanguye akivuga ko yamye ahakana ko atabiganiro azogirirana na M23 ikibonekeje nuko mu nyuma Patrick Muyaya avugira Leta ya Tshisekedi ihagurutse agahakana ko Tshisekedi atabiganiro ariko aragiranira na AFC M23 ko adashobora kuganira na rimwe nabo yise ngo ni umugwi w'iterabwoba ikindi kibonekeje nuko uwitwa Bahala Jean Bosco ngo yarajijwe kwaka ibigwanisha imigwi igwana no kubasubiza mu buzima busanzwe akaba ari nawe yari arongoye intumwa za Leta ya Congo ngo ihavuye akombogwa muri aya mabanga yiwe ibi byerekana ko Tshisekedi ashobora kuba yaremeye kuja kuganira kubera bamusunitse ku nguvu canke bamuteye ubwoba akivuga ko azoba amaramaye agiye kuganira kandi iyo amavuga ko atazokwigera aganira na M23 ariko naho bakana ko atabiganiro byabereye Uganda amakuru acana cana kombwa gukurukana bumenyi aremeza ko ivyo biganiro byabaye aranavuga n'ingingo zishika zitandatu zoba zarafundikiwemo ngo Tshisekedi havuye aziyakana kuko ngo harimwo ivyerekeye ko hoba intwaro ufata kibanza hanyuma iheze hagasubira kuba amatora mashasha reka ngo amakungu yahagurutse kugira ibiganiro bibandanya Tshisekedi abishaka atabishaka aka kubyisangamo ku nguvu canke aburiremwo byose ngo no kwa 33 mu kakaro 2024 Rwanda hitezwe ibiganiro bikurikira ibiheruka kwahuriza intumwa za Kinshasa n'iza Kigali mu nama iheruka intumwa za Tshisekedi zari zemeye ko mu nama izokurikira zizoza zizanye umugambi wanditse neza w'ingene bazorandura burundu zaniramwe za FDLR zigize akagarama Ruganda muri Congo iyo nama izoba canke n'izoba ubwo Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye ubwo kwemera kwitandukanya n'intera hamwe tubitega amaso ariko batabikoze hari naho ariho hahagaze amaherezo yabo ngo kadasizeho kabagasima
arakoze mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha no kuri inkuru yiwe turangije ko amakuru ya radio inkinzo ijwi ya gabiri uyu munsi mwakoze mwebwe mwese mwateze yompi mugire aho muba mwubahwe Imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro dukuranye ko amatwi ntidukuranye ko imitima n'agahwana